inkosi zakwehla ibuya igadi iyahlela imhlophe nga ungangcwele kathesi uzabangcwele nini uzalungisa nini ukuze ufanelwe ukuyangena emthandweni ngoba ukuze uyefika emthandweni fanele ube ngcwele kuthiwa impalampala nxa ikhala ihlwitha abangcwele ibamba isibambo sempalampala sibamba ebungcweleni ukuze uyefika emthandweni fanele ube ngcwele ubambeke uhlwitheke nxa ungahlwithwanga ususaleni inhlupho zika-antichrist kuthiwa yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele nxa unyeya ungathiwa ngcwele kulapho ungaba ngcwele njani ungaba uphethe izinkulumo